twari duteranye ho twa duterama imisi yose niho twatangwa kumva amasoro ahera muri komine ya bwiza cyane cyane mu ijabe bana ko ari hafi yacu mu nyabeze byatandukira ngaha mu nyakabiga havuze amasoro menshi n'amagenade ngo akobera haba ari mu ijoro twabona amasoro aduca hejuru nta bamenya byo byaravuye nabajeje umutekano wacu naho badashima kukingira ikimenya amenya twebwe abahora muri manifestation nta nko dufise nta kintu cica na kimwe dufise twebwe abari ku irondo barabyumvise twe twavugije amafirimbi kugira ngo abantu babyuke bongere birarire aya masoro abamwajeje umutekano aho ducungira umutekano bahindukira kugira ngo batwice ikimenya amenya naho imana yacanye ngaha mu myaka biga ntagiye gukomeka cyangwa ngo ahwire bagenzi bacu bo kwijabe twabajije batwiye ko batewe imbere barinjira n'indani barabica biri bamwe bakavuga n'ururimi atari rw'ikirundi haravuga ko bavuga iswahili ane nawe akavuga ko bakoresha yingara kandi bagenda baranigamba yuko bashaka kuhinjira kare bibaza ngo ntihohinjira
ku bisanzwe abapolisi ku mugoroba kenshi baja ku mpera n'impera y'ikomine aho amabarabara makuru makuru ari muri icyo gihe rero nabo nyine basa n'abatangaye mu bandi hanyuma tumaze guterwa barashishijemo bararasa kubera abicura bati twatewe twese abapolisi rero bagumye kuri ku nkikigwa ya karati baraciye muri iri barabara iri rikuru mugabo ntibinjiye ngo bashike hagati rwose bagumye hariya hirya bagira bati turabe ko babateye hagati muri karatiye bagumye hirya niko kugira defense barasa bari hirya nabo
jewe nk'umuvyeyi nk'uko ndabyiyumvamo nivyo nosaba nukuri numva bigoye kuko twari kubisaba uwo mukuru w'igihugu nyene se barundi kugira aducungerere umutekano kuko arazi ko umugore ariwe byose mugabo tumaze kubona hashyize iki gihe barasemereye kugira arekure iki kiringo cya gatatu aricyo cyatumye kizana ibi byose twose njye cyo nosaba kimwe kuko turamaze kubona ko twebwe abavyeyi n'abana nta rukundo bakidufitiye ahubwo twebwe nyine twova hasi tukaraba icyo dufasha kandi tukicungira ko gushikiriza hano tubona umuntu aducungerera sinumva ko mfite n'icyo nosaba ahubwo n'ibintu birenze twebwe abavyeyi tutakibona aho twitura abana imitima irahagaze abavyeyi imitima irahagaze ndumva ko kubwanje ku mutima wanje urushe
biyakamo tugatera ndego twari kugatera leta leta nayo kaba ariyo irungu ka polisi n'imbona yakore kugira ngo badutire twibwe tukotabaza ibihugu duhana imbibi tugatabaza n'amakungu kumwe ngo bave hasi baze kudutabara baze guhagarika ubwicanyi bakabera abahinga buri ngaha mu Burundi nayo leta twoyisaba kandi basa dutera bambaye umwambaro wa leta mba twoyisaba iki iriga ntawo ribwa n'imvubyi ngo yiture ku isato